Molweni, molweni, molweni. Ndiyanamkela kwezo sethivini ngesiXhosa. Namhlanje sibona umahongwa ekwakhe ne-stress lele rumini. Ucinga zonke izinto bezithethwe nguThabo Rhale bedibana esikolweni. Uzama nokurhalela nokufowunela uSilia uthi seyibambile ifowuni aphinde ayicika yeke. Phinde futhi ke ucela abantwana bakhe uba bamkhethise into yokunxiba uready for interview. Bamkhethisa ke shem uMahlatse wabe sesithi ke umnqonelelo okuhle kodwa utatakhe ke wabe sithi uyabulela. Ngapha akumnandi kuClement noOri bangolavi Davi kuyehluka kuyenyuka kule ndawo babhukhe kuyo. Kumnandi nje basemathandweni. UMahongwa phambi komnyango we-office ye-interviews akasatatazeli uphethe ibhegi ne-diary, ziyawo i-diary, umane thathu uyabeka, uyapractice into azayithethwa xa eqala ungena, yonke into njena unovalo. Kodwa kavela ke uManaka, Manaka abesithi hayi ehlisa umoya ngoba kunzima phangaphakathi. Eyona nto idinga kakhulu kuba uyayidinga i-energy xa ungena phangaphakathi ngaphezu kwale uyenzayo into. Besembuza kona uba oh wena wenze shona pha wathi Manaka hayi mna ndiqokelele yonke into ebenje ibuzwa phangaphakathi. Wangena ke uMahongwa wabuzwa ke imibuzo ude wabala ke nento ba yena kudala eseTef High and uke wafumana isiganeko sokubethwa ngumntana wesikolo kodwa zange imthele manzi loo nto waqhubeka wafundisa. Uthi uke wangaboni ekwakwesa sikolo enziwe ngabantwana kodwa namhlanje kwapha kwakhona. Kwabe sekubuzwa ukuba zithini iiplans zakhe ke ngesasikolo acinga uba yena angazenza ngcono uThabo Rhale angazange azenze. Wathi ke i-bullying yena uyoyiphelisa kwaye futhi uyawuzama into yoba 100% pass rate ube khona kwesasikolo futhi uyoba sisikolo esihlonitshwayo esihloniphekileyo nje kakhulu. UDisando ke wambuza uba uthe uyazi uba unazo ii-businesses zezimbalwa ngaphandle kwesisikolo so ucinga uba uzokwazi na umelana nomsebenzi wakhe nee-businesses. UMahongwa utheke ii-businesses aziyongxaki kuba umsebenzi wakhe wasetefoye uza kuqala. Akaphiki uba unazo ii-businesses kodwa ukuba ngutishala ukuthi kuza kuqala kuye. Ubuziwe ke kuDisando ngoba abazali bazokwazi na uphinde bamthembe ngoba kukhona umntana wabhubhayo egadwe nguye. Utheke uMahongwa leyo yayiyimistake embi ababengayilindelanga and izinto ezinjalo uzakwazi ukuzenza and uzokwenza sure uba asoze iphinde yenzeke. Uphinde wambuza omnye ke uDisando uba uyeva ukuba lo msebenzi ufunela iingxaki zakhe zemali. Uvele wathi nguJacob ke lo wonke lo uxoka ngaye. Ufuna ukumbulala ikamva lakhe uthi uxoka ngaye noba uyaphi. Kwathiwa ke makehlise umoya ke uMahongwa. Wathi yena animazi la mfazi. Yinyoka le angabulala nomntu. Lixoki bangamameli uyabacela. Bavele bajongana ke abantu etafuleni bengazi uba kwenzeka ntoni bemangalisekile. E-staff room sibona uRosine engena uthi kuManaka kungenzeka uba nguye uprincipal olandelayo yewasihlekela kuManaka. UCarol uthi lo unyaka unezimanga. UManaka wabuza ukuthetha ukuthini. UCarol uthi abanye babo ababizanga nobizwa kwakwi-interviews kudala phofu basebenza e-Tef High iminyaka. UThabo Rhale uvele wambuza ukuba kutheni ezazihlupha nje uCarol ngoba noba bekungathi makaqhube umhlambi webhokhwe azisekhaya ebehlele ezofeyila ukuzifikisa ezobhokhwe. UCaroline uthe ke enye into abanye abantu bacinga uba olu lugqatso lukaMahongwa noEvelyn. UManaka ke uthe abantu bangacinga noba yintoni ngoba ke naye ebefakwe kwesi sikhephe ngoku izinto bezimbi. UThabo Rhale kuye wathi akho ngxaki noba ingangubani naye iprincipal kodwa not uMahongwa ethi uphakamisa izandla. UManaka ke ubesebalisa ngokutatazela kwakhe kuMahongwa ethi akaqondi uzolenza ixesha. Bencume ke uThabo Rhale wabe uCarol ethe loxo. Ngapha sibona uOri noClement bathe besesemathandweni besethafeni nje kwafika amadoda athile afika ababuza ba benzani pha kutheni beyenza iGomora neSodom nje landawo ababetha ke bathe besabizana ngobhebhi kwathiwa nithi bhebhi nithi kuphapha hayi ke ababetha ababetha uClement ambethe nangesitini apha emqolo babaleka ke. So sipheleke bethi ke abafana wonke umuntu akho umuntu uzawuphuma ephila pha bazomabulala uClement. So yeah, yaphela kanjalo ke uClement eleqwa noUri singasamboni uba ubalekele kweliphi icala. Enkosi, ngicela siqhubeke silike siphinde subscribe. Enkosi, bye.